Hello everybody, welcome to Sunlook TV. Ni cyagisaza Bread the Bad Commando, aka the champion ari kuri Mike. Nyuma kuri kamera ni Emery Sarkodie. Ya turi kumwe n'umusaza kabisa, umusaza humura, n'umuririmbyi wo muri industry ya Plus 257 bamwita Best Fire, n'umwanditsi w'indirimbo Intare, mwanditsi w'indirimbo nyinshi ariko kwa indirimbo no muririmbyi OG King Pandis, ya indirimbo ita Olazomi yabice bigacika muri Plus 257 muri industry yao. Yeah, VP bro.
Yeah, safe kabisa.
I'm a career best fire.
Ni gado kabisa.
Uramize neza.
Je ndi gado alive kujya kwa commando kabisa.
Bros uraka usa neza uratagasa kabisa ura came maso msazi.
Yeah, ni wetu.
Yeah. Bros wandika neza uririmba fresh iwe kugusiduye indirimbo Intare, uraka kudi indirimbo Lazomi ko na Pandisi. Bros, wahe akapera gato yabumve kare wa wundi nyene best fire tako turibeshera.
Olazomi ni jenda bahuru husha kuri beat yubu gichani dufinina ni duhusha kuri hape yubu gesira kandi na mayobera bose ndaba gyora baka ugabaga sinzira badzina beste ni gyori kivugo bana batazi vzio barimu ni jenda wigisha kuri hape buja ni honda bafatira kubuhinga demanyo baka vugandi mwigisha atigera nane gashise kuri bata
wakunzi wa Sunlook TV muna vjumva best fire na vjorosha kabisa best fire big up man.
Yeah.
Bro uririmba neza majambo atahuritse wakunze selective ni best fire rero katumwaza majambo abiri atatu best fire Olazomi ni gwawe canke si gwawe indirimbo Olazomi naye nje muri babiri nti twamenye SK nyine indirimbo ni Pandisi ni best fire
ya muncama ke jewe Olazomi mind yo kuzana Olazomi yavuye kwa best yavuye yuanje nje na create your title. Hama rero je ndabona umuntu gusa twokorana ndabona Pandisi ya arashoboye cyane so ndavuga ati ko dushobora gukorana hama turagenda turandika parce que Olazomi je sinashatse kwigirira ibintu birefu cyane ariko Pandisi we yaragerageje kwiterera promo cyane yani indirimbo mu bisanzwe Olazomi niyo anje abwo kubera je nari muri management ari management amani entertainment hama ikibazo kirahaba turashwana gushwana rero ikintu cyace gikurikira indirimbo twa tumaze gukorana nawe acarafata radi suprema
amani entertainment
ya niyo yo management yanje indirimbo twa tumaze gukorana zose acha muri YouTube acaragenda barabifuta na Instagram yanje yose
tukiringaho gato best fire uvuze ko ari muri management ya Amani Entertainment hanyuma mu nyuma biragorana gato muratandukana uja kwimenya sivyo none ubu yihagarikiye eske muri Amani Entertainment mwa mwafuye iki habaye iki kibazo kugira ngo bishike nguve muri label ya Amani Entertainment.
Urumva so je kubera bajyanda bafata nk'abavyeyi kandi umuvyeyi n'ushobora kuca umubwira pipe brick yana abantu bose babimenye no gusamva twarapfuye gusika ibazo yandi sino tangaza ngaho ngo ndabivuge umva yo kiba yo bari so cyane me gusa hari ikibazo cahabaye turatandukanya tumaze gutandukanya ngira cyandimenya ama rero bimaze kubuko ngira niyo rero naciye mbona ko buga ibintu byanje bivye kuri YouTube na Instagram tavuga tabagenzi banje bahora ba tora du bahora bankurikirana juste chanka abafana banje bose yani kwa ujumla bahora bankurikirana so niyo rero naciye mbona rekyo Olazomi ntoyishira kuri YouTube kandi YouTube yanje barayugaye chamvuga ati nk'umuntu twago twayikoranye rero chamvuga ati reka basifumije kuri account yiwe niyo mpamvu yakindi yacigenda kuri account ya Pandisi
umva niyo mpamvu Olazomi yagiye kuri page ya Pandisi kuba Olazomi yari ndirimbo icyumvire cyavuye kuri wewe nega best fire kugeza kuno mwanya urafite management
no pour le moment DJ nyen.
Yeah. Best fire nyuma kuri kula Olazomi abafana bawe urabanyoteje sana nta kintu ko turabona tutegi kuri best fire.
Ya jewe mumisiza ndabaye ingoma yitwa nipe
Olazomi yasoka ina video nipe twitegeko izosoka na video canke izunzwa kwa duhe nko kwandi tumubanze imitsi tumenyere babiko gukora basona kuduha kwanza audio mu makaza video twitegeki bizosoka na video
ya ya bitegerezwa kuza parce que niyo mpamvu ntashatse gupapa kubera abacu mugani mu kirundi bati umanza kwiruka amanza cyabe ushaka gusimba amanza kwitanzura namaje kwanza nitazure kugira inje ngarutse muri industry abigira abakenge bose ndabashire hasi
nimba tarakabanga mu DJ gukoreye yo beat turindiranye gishika benshi barayirindiriye kuko nyuma yo kudola zomi wacugenda mu gacere rukuntu umu producer bakoze beat ni kandi nimba tarakabanga
itwa SBM
SBM
yeah
yeah Best Fire muri industry pass for 7 ninde muri rimvi ubona wemera sana bikora neza
jewe
yeah
ndemera Best Fire wenyene nabandi
okay Best Fire basi kukuntu wandika uratabura urahabona kumvise flow flows yarenze nuye muri rimvi w'inspirako
jewe
yeah
muri rimvi n'inspirako ngira iyo bari mama wanje wenyene
Wakun selective mwanyo beste fana vyorosa atumuri limbi jinsi pira kwa ninyi na wiwe beste mama wanumuri limbi
Mama
yeah.
Mama sinzi kwa rumuri limbi abugo ngira yobaru mu producer mngiza sana kuwira mere wa anje Gukori kina ramanza kakugira wewe mbusha kakukora kuri kinu kijanyi nikiniki Yana raman urachane niwe ni mera sana ngira niwe nwa niye spira kwa chai
Kubadido wakun selective mwanyo beste fana vyorosa Beste fati ya spira kuri mere wiwe Best Fire abantu bastaka ne murabantu mukikinga cyane murabantu ya changamoto za fans banyu ntusha kuzikwepa abakobwa nibindi Best Fire uri mu rukundo
jewe
yeah
sha wapi kwe
kuberiki waramubuze cyangwa bagutaka do
wapi byo nivyo baho ahubwo juste nkaje kubera nshaka guhanza gukurikirana carrière yanje umanze kwishira kwanza mu bintu nkivyo Premier Machuta intombero
ndabakunda sana Selective Radio tukumana Best Fire aba baririmvi benshi mukunze kwa mufise changamoto nyinshi z'abantu babiruka inyuma ya sagazishwa urumuri bakoga bakunze kwa bari rya mbere nka wewe ndakubaze uri mu rukundo ga Best Fire
aya
nge kibazo wabuze umukwa mukunda na canke na kanote cyangwa gutaka dobo
aya just ndabishaka ndabishaka kabisa parce que yani ivyo ni bintu maze kubimahindisha cyane yani bituma carrière yawe itakara jewe kwanza nkeneye kwanza gutera kwiteza imbere premierement neze imbere no muziki ndundi hamase shobora kukwishira mind nkizo yani ni namara je kubu kubikora byose bigatenganya bigatunganya bien Zochanda mubereka
Best Fire we jokora featuring n'umuririmbyi King Yari Iya Pandis SK wabonye hari ahantu yakugejeje yo featuring arana gupushinze muri kaya ya muziki
abwo uri yenze nusubira no kuvuga ngo ni iyi wiwe muziki olazomi ndibaza nayo basigira ikintu bimeze ya hama olazomi muncha make olazomi numudiho warugezweho numudiho nyene ujanye niyo misi twa tugezemo imisi mikuru parce que yumva ni midiho yo gutamba abantu baratamba yani yo muri pari aba DJ barashobora gushira muri misi yana abantu bose olazomi yabaguye neza vraiment ngerageje kuvyumva
bise fa tubwire ko ari gikindi ko kiri mu gikoni ko kiri mu gikoni turindiranye ne coming soon eske nimba tarakabanga ko besha kunde kwimanya ato bakapera kwimutira mu gikoni wo do akapera gato kaducanira bro
ariko ya disil please
nimba tani ngorane gusa mtama turabizi ni surprise gusa kugira ngo ubumve utamuzo waburimwe aba fan wa Sound Luxury TV bashaka kumenya neza iki ndirimbo izo bizihabura nk'izindi zose kuko wa mu bitabura
ya yitwa nipe
niyo title ndirimbo
ya yitwa nipe kabisa
akapira gato bro
say nipe nifanye haraka kabla pasaki hujafika nipe nivunje wa maka kabla mzuka hujapanda nipe niwashe moto kwa rap za vocal nipe nivunje uko wajue mimi ni soul nipe niwakilisha baya baki uko nipe niwaimbie waseme rap uyo ni mwana muto atari gito atigera nani gwaboja shite kuri battle nivyo ni rap moto ije kududi drapo yari yara taja liku rap turigado ukipinga unapigwa kutulia unafunzwa
mafunzo ukifunza unafunzo ukijua unajua kwa napenda vojana na megana uona fotana mezana kulana topoke pinguna pigi tulia na funzo kifunza alafu najua kupa dida wakumusa lektivi mwa vyomba bestifaya na vyorosha bestifaya se fro zirenze bestifaya wandikane za bro big up.
Thanks sana, thanks.
Best fans with a geeky kindi kinu nga featuring yindi it was your rescue nipe uriwe nyene changi na nyene featuring.
Ya nipe ni jeje nyene kabisa.
Toto moya.
Ni toto moya kabisa.
Best fire. Harikos utara tukishuri dusuka na video changi dusuka I audio nyene.
Negereza kuba na video kabisa.
Nene kabisa fabira kuro ya ugiru sore audio ikumwe na video mwagi ata management feature genda guo changu fisa aba sponsor bagu sponsor it.
No sikirenga ariko ni vya bindi cyusanga ari abagenzi ubufise hariyo mwasanza ari abagenzi hariyo n'incuti magara je nka best and afite n'incuti magara hagira habikintu barashobora kuvuga ati vraiment il faut nka twebwe kubije dushobwe bwa rwo bwose turashobora kugira yani barafasha ndarabashimiye n'aba 69 aho bari hose.
Best fire umuririmbyi muri Plus 257 ya beef kubgawe ni iki
beef
yeah
beef Jacob ganje beef je sinzi ukuntu no yivuga ko Jacob ganje beef sinigera ndayikora
hari chifash
beef aya beef yana abayikora ubwo nabantu baba bashaka bababuze imistari yo kwandika wacha bagira ibintu nk'ibyo.
Nuko wakunze selective ya by the bat commander ke the champion mu kamera ya ML Sarkozy ko kumwe na best five giga bafana wa selective
ya ni kubabarira gusa ko ivyo anje biri mu gikoni bigira bize
yeah
hama
giragira sabone kuri YouTube channel ya selective
ya kuri Sunlight TV barashobora kugenda abakunzi bose b'umuziki ndundi bagende batere subscribe na comment yani kugira ibintu bitanga bigome bari amafi kabisa
nuko wakunza selective by the bat commando rero Sanlux studio dukore ibintu byinshi turafoto studio turafuma mariage turafuma mama anniversaire abantu mwese nyitinye ne ugiciro kibereye Sanlux studio dukene nana dusanga dusanga mu kamenge mu mirango kuri 14 kuri 23 uvuye kuri kaburimbi ciao.